anopai so yada asafo erade ase se ayena dom ene ne homo bro yada so eti ase enye eni penye nana enye ni sei eni se ene minu mienu se yeti ase na se techeremanda ya buju imu na emoja edi mwafusania na eye asafo erade ena aye enunti mepese ode sima bakupe ebe siho na ode ada erade ase o bainbo ene hwesopa ode ahwewo enipa bebre na ya na wohwere wonkwa ewo ndemu obi koda ontumi ensori obi kra se okko aba okko ontumi embabiem eni senne mino yeda so yeten kwamo na ye Christ na dum arakwa enunti woni menya adwene baako woni menya akoma baako na nyina yembom na yenkase Yesu yeda wasi. Thank you Lord Jesus. Thank you, our Savior. Thank you, our Redeemer. Me pese obetaype, thank you, Jesus, in the comment section to show your appreciation for how far the Lord has brought you, your family, and your entire household. Anapa yisho me mao apa ba edeba Bible nkuranshe juma di yisho. Namia wanimi edie shi mui midi edi Brother Richard. Bible nkuranse juma die ye obra ye nam awrade asem so nkonkora asem so ehye nyame mba enkuran anopa biara enuti mekanfo juma die emu seje bre na oni entena efiti juada ekusi ifiada anopa wo abra obigeni ude na emfa awrade asem so ehye ye honkran se unsubscribe ya mekanfo ma se bomoden na subscribe to channel ye na afei nso follow ye on the various social media platforms na uria one afoforo nso enche enkomo a ye di isanse ye Kristo moji de se na asem no emba kwa se ne Bible no echere kusi se aye jumadie ntia osoma na asem ema eba yenchen anopai nkomo a mini wudi e o Bible nkuranhye jumadie so no your foundation scripture no with the book of Galatians chapter number 6 reading from 9 and 10. Galatians chapter 6 9 and 10 na butaya edan komo amene wudi anopai so no ene se membre ewo papa yemu anase empaba ewo papa yemu. Don't give up in doing good. Don't give up in doing good. Ye bom pai. To me right was a sano pa yin shu o kan ye hon. Na unja yi mu te biara da. U di no na hon nam nye na di e ni wo hon. Di e hon hon mi wo mye na e kan fo e she. Wad mo nyam. Udina kutuje nyina kutu esanse udina wama suru ewa asase su asase ase ekopi mwiyase anono huwa nyina anapwa insu yini msa wana mwase msu ene omba ebe kasa so mwani mwenyamu ewa Jesus Christ itimu ena ebo mpaye. Amen. Galatians chapter 6 9 and 10 midikai akai chino. Ase na mumma ye mre papa yomu na se yampa ba ibetwa so aba ni bremu enti wo bra e fata mumma ye nya ni panyina ye enkanka wona oyɛ jidifuo no fiefuo mesansu esi esubiemu na mumma ye mre papa yomu nasa ya mpaba yibitwa so aba nibirimu ndiye wabra efata mwuma yenye nipo nyina iye enkanka wana weye jidie no fiefu. I take the English version from the NIV. Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Let us not become weary in doing good, or at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hallelujah. Do not give up in doing good. Mema yem paba ewo papa yumu. Iwia se akudu pempensu bia nipa bibre apaba ewo papa yumu. Nipa bibre entumi entonkoso enye papa. Especially a Christofo. Simply because se obi papa yubi awo ye ye no. Ye ye no ku ye nuboni. Obi papa yubi awo ye ye no. Actually no kwa sansu wa punyama niye. Obi akuma papi ya wunya ye o papa bi ya wadi ye ye no. Actually ye no. Enipa jina no eko siboni. Enunti ama enipa entumi enye papa biyo. Enu ntubi mwubi kache ni wachuro papa yasa. Ubi mwubi kache ni wachuro ni papa pani uyasibi. Ubi mwubi kache ni wachuro uyadi ajweni humi enu mienu. Nipa bibiri abo hum. Nipa bibiri abo to. Esanse ubi bwani ya woye yaani se. Ubi che muna unya babinda na wasreno. Na umano kwa yamanu bedani fiye. Adichi yena kuromfu ewe yaani niyo manjina. Obi papa ya oye ni se obi ba ikwe mu na usu na ofre no eto edu ya ni mano. Neni tiye na da pada abonte ni se wona obe tobe iye di ya mami ba. Obi papa ya oye ni na ni se obi sre na diye na oche ni biye. Iwi ya siye neni pakuro ni diya diye na oche no no esan so edi akwe nyankuma di eti ya no. Enu ntiyama ni pa intumi nye papa. Nyamemba intumi enye papa. Na wani intasema ewo papa ye hone se oye papa unya isra. Intasema ewo papa ye hone se oye papa ebie kwa imau na emaniyoma bibri iye yema wasa asishu. Enam saani ntino obonifono epese wafa kwa imbi asu dibu nyamemba bamu. Obonifono epese wafa kwa imbi asu ema nyamemba. Akuma ye wose ye debe ye papa ye no. Ye jai. Enu ntu wonsi ye tia sorry mu. Ya beje Kristo edi. Ye nam euradi mu. Nansu ye ntumi enye papa. Ne namse ye ntumi nye papa entini ye nshira bibiri eke jiri. Ye sansu wuni mu. Papa ye yadia ebie kwan emani pa edini pa ekupie echiri. Papa ye yadia emani pa enye nshira. And it is all kind the book of Proverbs, chapter 18, verse number 16. Or see, onipa aye dear bo kwa imano. Na ende no ba onipa akesie enim. Obi papa ya woye no mle biye uche mle biye kwa imbiya manoma ene udi adansie. Sansu no binsu papa ya woye eno ene amano akudin senseme o baby. Neti, enam se we are seeing him say papa ye in sira wom regardless of the religion that you belong to and found so ye Christoni and found so won sume wurade and found so owo esum foforo bi mu no. There is this universal law of forgiving obi biara wo ma no in sira eba mu e ma no enunti we are see e fa kwan bi so de abu nya memba abam se de be ma ye ntumi enye papa. And into boons a year bressy a bayatin name quantia mojuman, ye may any free papa ye so. Ne a banu sai, bing young quantia de name of my sassis ye nishira. And quantia nishira, and ye a dear a yabaco. Where ye papa unyan shira, where ye a dear a tenants were unyan quantia. In debating but so be woo on quantia pansuna untimi enya inshira ewa sassis. A son said. Nema bi wo so wo ye na bi kwan ma no no ontumi enye eno nji se wo kan Hebrews na no ka se mo mmamani empa ahohoye ho. Hebrews chapter 13 verse 2 o kan bi bi kire nse mo mmaye ni empa ahohoye ho esan se eno so ne binem nam yo ya wo ye abofo ahoho wonim se enama hohoya Abraham ne Sarah ayeye anema won bosha ne urade ase amom no ebe mu entitama abofo no didi wi no be kwa maka se afese se aye beba no na wo yire Sarah awo ba enema bibira yesre urade se obeya amaye no ho eya doye bi na wose ye na bie sa kwan na maye nema bibira ye hwe ni mu se yensa be kanu abraba mu no eya papa ye bi ya wose ye ye isan se papa ye na obe ni bibie kwan na mawo edu bi pi atitire anim papa ye bi ya obe ni ne no ebe ma enka ye bi aba mawo isan se na papa ye bi ya Jonathan eya David eno nti na David ebe bidu bi obe ye ohene no oka se na obi ni Saul fi na Jonathan ti minye na doye. Onse sa abere na na Saul e pe David aye ne bonye no. Any time biya no opolo te pe na Jonathan akwe yi David amaniye se seyi e na me papa pe sobe ye. Na fi David e tumi e jani akwe bon moja. E nam sa papa ye na no wo ye no nte no e du mbri bi no su David so kaye apama wane Jonathan e koye. And into a car say into be ni so fear na Jonathan Timin Yanadoy. Unim Papa ya dia e ja and kaya at two homa bushia, e jan kaya to homa generation, and the papa ye bea e jabi bayano, e bitima and kaya be abba a man about dachibi. Nenam se oboni fo nim sadi win yen tino obefa kwan bia su e bua bum emma won swe wa mina se on ye papa. Into bit me so be more qua sorry obi a Christo ni pa and so nane won sereno. E san se yin to me en ye papa. Yin be yen sem yin to me nyan to ye yin to me en ye aho ye. And untin shre was senken nam o mamu banu. In shre was senken nam papa y muban yen sa in to minka. Do pa moyana e to de bio mo cheromo pa ye Christo fo. Bit me so be o ma on je radin di. Obo motim se nipa we die esuma owo mo no enye suma e kanfo Christo nchechere but nipa no anytime bia nsem obi e nipa no anytime bia no odema anytime bia nipa no yado ye ntia bre bia no nipa no so nyame hira no na na wanhwe ya beka se made urade achie die die di nsem ihu hwe e no wanhwe beka se na nipa kura won kwa so di kura asane ho tono sanemi itimi ba no sa but she no so se esu no kwagie ane so no enhira Isha le bibi timi aye adededo e bibi timi aye nkwatenten e bibi timi aye adwuma sem e bibi timi aye opportunities e dubon so bi o omo wanyini pa enzo won kwa sori e yinsira ne bia but nkwatenten enchre nkwaje hallelujah wonim Kristo ba wiase ne bonye wo ye nyina ne se na oyia papa Etanya Kristo benya na wasase su nyina gena se oba e no ye ni papa pa no ye ni pa ye wona no wajare no sa wanjade wona no dan ponchire mu na wo sane won wona na oda ho chire mu ne Kristo e sane won enti e ba sane be ma Kristo e benya tan enti wa hwe mu pa to le bi atimi se wo ye papa na ni pa etan papa ye bi ya wo ye nti na obi a shada fa won tan e bi shada de wato tan kuru we mu obi mpeso bi ho onim kura simply because wo ye ni papa pa simply because say wa koma ye de adoye e sense nipa no nim se sade na wo ye no nyira bibum e do be fa kwan bi aso ebu abam e masa na mo na wutu no wogai but ena no pay ena de nyame ba me hye won kran se me ngai papa ye me mpa ba e sense ne mra e sem no tresse me tresse ye betwa so aba nipa bebere ye papa ye ntumi ntwa so aba e sense ye wie ne ye nu ye ho ene papa bebere aye papa ye ntumi antwa so abo ye nyaso mfa so sanse ye wie ne kaza ah papa ye we dey me ho yankama nye papa ye betra heavy we dey papa we dey ma ye no me ho e ba ne santi we ntumi antwa so ensira we ntumi antwa so aba but ene dey me nam Kristo ne nansam so e hye won kran se senka wan pa ba nka papa ye bia wo ye anamon bia wutuo odo bia wo de na di kire ne pa no ewurade se ebra asem no obetwa so aba Mameno ending komo bi ewo the book of Mark chapter 3 verse 1 Mark asempa tia eyemiensa me pese wo tia se die ntia Paul etrie fusese ya mpa ba wo papa ye ma ne mbra ese ibetwa so aba wonim enam se wiase nim se papa ye esira bo mu na se wo ye papa ewurade biebie kwan ma inti no obebom ode aya ade bi se bibu gidi ni abam edubo nso betimi aye movie bi na movie no edu scene bi na scene no hu se obi nam na obi asere na de na nipa na ache bi na afi ye twa another scene beba na bi hu se ade na nipa na de che no se yesi ka se ye den no bon se na nipa na de akwa duro so nipa no de akoba bi se wo de koye ne bone wo de kosene nsa no juma wo de kwa koto ya de ama no entubo nse won so won nam na se wo koto obi na obi sere wade a ontumi e ma no esansa no wakai movie bi a wo hweye wakai movie bi a wo hweye wakai ade bi a wate na afi wo bi pa nso se won ni bi but when him senka bi fira koma pam na nka waye adoye bi fira koma pam na nka waye ni panyina papa anka wa bo kire se akone de woni obidi nanso tumi pa na ye wontumi I'm not saying se obi entimi emfa wade che so enye oboni but be se me kire se kristo wode wo mato so no de wo to no so ye na se wo kure ni mo na wo nam na asem so to na mama anka de oboni fo be sese bia no eri ngina wo abrabo mo do not give up in doing good when him eto da bi a wonna mo bitimi sere wade e wo bi pa so so ni bi enam ne wate pen enam obi asama wa kamana to waso pen etubo se afi wo ho mo na bi si utrim se ah nipa e die asemi wa kamade ma no e bitimi basana nipa no e ye obofu e bitimi basana nke ye won shira bere na nka duro sensa sanka adoye na nka wo ye no nke bebie pono bi ama wo but ena mi suru ni hu aya na sheyi munti e ma yinsira eche unim sa boshe na na Abraham enya ofri Kristo ho no na nke bebam boshe urade sa Abraham se obewo man na se adol se mpo no anwa no na e bebam but an sha na nka e beche sanka o mo anya sa adoye na ka boshe ni de nyankopon boshe bia ane anka bebam na nsu e bia na nka nya sa abre no e sabre na doye na omo ye no na activity sa promise no ntina no pay sen ka me show nku na sesa nka wo be ya doye bi sen ka wo be bie won sem na nka wo ye ni pa bi ye an kasa de bi wo bo hum pa ye no ke urade de hum wa ye beba e sans so se ye wo mra e se mu a ye nya ni pa nyina ye e mra e se ni bi ne hi e mra e se ni bre bi won sem e mra e se ni se obi asre wade na wo bi embre sene so hu se wonu bi wa ho hiehiem na obetumi aboa no sa bre ne ye bre is an opportunity se ye adoye ye ni pa nyina yi na ewurade nso etwe nani abehweye etunim yen kind the book of mark chapter 3 pesa oti asese ye na ewurade yesu kristo na yidi ne chi no ne ye famu no wodi kan famu indo so otane mu ho ne se wodi kan tane me kristo di ka benya otan ewo odo Kristo di ka benya wo tan wo papa ye bia obeye wo abara oba asase so eno de se wonso nya sa ho to so na wo husane ye na urade Yesu Kristo ni pa tan no na papa bia wo ye oya ebe ma wonso o ye papa na se ni pa tan wa be husane no ade we ye di kan de aye me urade no so I'm not the first person and I'm not going to be the last person and so I would not give up in doing good Mark chapter 3 verse 1 make kan na okoshia dan mu bio na onipa bi ɔhɔ a ne nsa awu na wɔtɛ no sɛ ɔbɛsa no yadeɛ homeda anaa na wakɔtoto n'ano tiew kristo kɔɔ hyia dan mu no na nipa bi ɔhɔ ma wɔyare na just imagine sɛ wo ne obi te asafo mu no wi ɔma ntɛm no wɔyare na ɔgyeɛ ɛɛba na kristo aba wo na nipa dasane ɛɛtɛ sɛ kristo bɛsa no yadeɛ ana na wakɔtoto n'ano Junim, a bit me was a man team where there is a situation be a home and nipa in yasu baba ye. There's something be a opesa and dawa kuma so opesa we, nani pet tell so bear side in ode genaso bua kutia. But nyami bana no pay me show and kuna sanka wa madi nipa anteta water tell, wa madi nipa isu su, wa madi nipa ke kana efa one embu abomna so be koso aye papa, and can better simu a wura de beshow and munyam. Mamen toss over three. Na ɔse onipa ne nsa ɛwɔ ni sɛ sɔre gyina mfimfini na ɔse wɔn sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɛ papa anaa bɔne homeda sɛ wɔgye obi nkwa anaa sɛ wɔku no na ɔyɛ komm verse 5 na ɔde abufuo hwɛɛ wɔn hyiae na wɔn akoma den nti ɛyɛ no ya na ɔse onipa no sɛ tene wɔn nsa na ɔtenee na ne nsa no ho sane yeye. Na farisifoɔ no firi edie no ntamara. Wɔne Herod kutu ne ho agyina sɛ sɛdeɛ obeku no. Hwɛ sɛ wo no obi te asafo mu na nipa no yare na wontimi nsane yadeɛ. Na Kristo aba na ɔde ɔgye aba nipa koro no. Na saa afoɔ yi asan so mu na yɛkum wɔnte aseɛ. Ɔho Kristo ɛtan a wonyaeɛ no baabi a ebi firi. Ɔho nipa ayɛkayɛka deɛ a ɔdwene so ɔde bɛyɛ awurade no baabi a ne ho firi. But I don't blame them because it's ne yɛatwera toɔ sɛ ɛwɔ sɛ ba ne saa na ɛwɔ sɛ onipa ba no bɛhunu ama ne. But no bɛ sɛ wɔte aseɛ sɛ saa papa yi wei a Yesu Kristo wɔyɛeɛ no ɛnyɛ sɛ ɔyɛ wie gye ɔfere no kɔɔ yɛ o ɛnyɛ sɛ ɔyɛ wie agye sika gu no botom. But onya ho tan nti ɛbɛtumi aba so ne wobi tema ntam wo ne wobi te asafo mu ɔ papa yi bi a woyɛ nti wo ho yɛ nipa koro no hi nyame ba mehyɛ wo nkura nsɛ mɛmpa aba ma nipa ne ɛnkɔ so ɛsiane sɛ wonim sɛ papa yi no a woyɛ no bɛnya nhyira na wo nhyira nso ɛbɛba ma no ayɛ adansedie. Halleluya. Ɛno nti mɛmmere nipa bɛbɔ mmɔden nso bɛbu aba mu ɔbɛkeka nsɛm sɛneɛ bɛma deɛ wopɛ sɛ woyɛ no papa yi bi a wopɛ sɛ woyɛ no adoe bi a wopɛ sɛ woyɛ no anammɔn bi a wopɛ sɛ wotuboɔ nipa no ɔbɛfa kwati kwan bi a so sɛ ɔbɛbu aba mu but nyame ba ɛne dan mehyɛ wo kuran menam awurade no nasɛm so ɛhyɛ wo nkuran sɛ sɛ woampa aba wɔ saa papa yi no mu a wobɛtwa so aba ɛsiane sɛ awurade asɛm bia no yɛ ane ne amen. His words, his promises are yea and amen. Na deɛ awurade asɛm aka bia nso no ɛbɛba mu. Kristo no ɔbɛba asase so na wonim sɛdeɛ nipa teɛ no ɛsiane sɛ ɔno ne bɔ nipa wonim sɛ woyɛ papa nipa de bɔne bɛtua wo ka nti woka the book of Micah chapter 7 verse 2 na ɔse nipa pa ayera afiri asase so tifoɔ nne nipa mu wɔn nyinaa tetɛ mogya wɔsunsum afidie wɔ wɔn anum. Hwɛ nipa pa yera ayere firi asase so nyinaa no is simply because sɛ adwene bɔne nipa sunsum afidie wɔ wɔn mu wɔadwene mu nti obi ɛkɔyɛ papa na ɔdwene ho mmienu mmiɛnsa mmiɛnsa ɛno nti amanhyira bebree wɔ sɛ nka nyame mba nya amanhyira bebree bɛwɔ sɛ nka kristofoɔ nya no yɛntumi nya ɛsiane sɛ yɛntumi nyɛ papa yɛsuro sɛ yɛbɛyɛ papa yɛaba ma bu but ɛne dɛ nyame ba menam kristo ne n'asɛm so ɛhyɛ wo nkuran ɛna nɔpɔe sɛ sɛ nka papa yɛ bi ɛda w'akoma so sɛ woyɛ no sɛ nka namɔ bi a wɔ sɛ wotu de bo nipa no sɛ nka woampa aba na sɛ nka wobɛtu a anka bible sɛ ne mmara ɛsɛm no ɔbɛhyɛ no wanimunyam ɛne dɛ papa yɛ bɛyɛ na woyɛ na deɛ yɛnkae dwuma ma wo ma papa yɛ bɛyɛ na woyɛ ma obi deɛ gyina so de akae wo ba. This time wiase no a yɛnam no ho sɛ wurade amba mu a ɛden sɛ nipa bɛkae wo ɛno nti mehyɛ wo nkuran sɛ yɛ papa bi nnɛ mɛmmerɛ keep on doing it sɛ wokora woantwa so aba a ɔba bɛtwa so aba sɛ woantwa so aba a ɔnanna bi bɛtwa so aba sɛ woantwa so aba a ɔnkyirima bi bɛtwa so aba ɛsiane sɛ bɛyɛ nkae dom bi adi ama no ɛsiane sɛ wɔabra na david ɛyɛ Mephiboset adɔeɛ no na jonathan wawukɔ na wawukɔ torɔfoɔ ana nɔpa yi mekamfo ma wo sɛ sanka woama waba ma ambu na woampa aba ɛwɔ papa yɛ ho a anka awurade asɛm ɛbɛba mu ama menomienu ɛna nnɔpa yi hwan na aba ma bu hwan na wontumi anyɛ papa biom ɛsiane nipa bi nsɛm a wɔkeka ɛsiane nipa bi ne nkyi a wɔbu ɛsiane yɛkotie bi a obi bu ɛsiane sɛ obi ɛhyɛ da sɛ ɔretwetwe woɔ mɛmma no ɛnyɛ wo si akwan ɛma wo nhyira onim sɛ woyɛ saa papa na wobɛnya nhyira ɛno nti na ɔyɛ saa na nɔpa yi awurade de n'asɛm abrɛ wo yi sɛ woanka woama waba ma ambu na wobɛkɔ so wobɛsɔre agyina na woayɛ saa papa no a anka ɔbɔnefoɔ no n'anim ɛbɛgu ase ɛsiane sɛ nka deɛ wabɔ ho mpaeɛ aboaboa neɛ woayɛ ho akɔnkyerɛ yɛayɛ no anka saa wɔadɔyɛ yi a wobɛyɛ yi ɛbɛbie saa kwan no ɛma saa nhyira no aba mu. Mesrɛ Awurade sɛ wɔnnɔ mo ayɛ na ɔmbɔ akoma foforɔ a ɛtumi yɛ adɔyɛ ɔmbɔ akoma foforɔ bɛtumi adɔ ɔmbɔ akoma foforɔ bɛtumi ayɛ papa ɛnto yi mu na yɛn nso yɛtumi ayɛ papa yɛtumia yɛ nipa nyinaa yi wɔ bra ɛsɛ mu yɛtumia yɛ nipa nyinaa yi wɔ bra ɛfata mu na yɛnso yɛnya nhyira ɛwɔ awurade ne n'asɛm mu ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame honhom kronkron di mu amen. Don't give up in doing good. And pay so why instead me come from out say only a for front so and chess as a boy. Boa won't you be a Sinti de binti won't me and your papa beam. Nanka won't to me chassis and yadway. Uncle won't me chassis in meaning sem. Uncle won't me chassis and yinny pay ye. Na on chasse urade and shen and wunyama. Umber join a bushing a quia me come from out as a subscriber. Now follow ye. Sanse Kristo nam na dom so ene ne mba edi nkomo efiti juada ekopem fiada bia o Bible nkuran hye jumadie so me a one madie hye yi medin di brother Richard Kristo ya aduma ye besan ehia. I'll be happy to see your comment in the comment section and also to see you share this message with someone. May the Lord bless and keep us all until his appointed time, in the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Shalom. Peace be unto you. Bye-bye.